Hashize imyaka 27 wari perezida w'u Burundi Melchior Ndadaye yishwe ejo mu Burundi baramwibutse.
Ikabe akajyo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere ibyo rayi bya Ndadaye byerekeye impamvu nziza ya demokarasi.
Uyu ni Musenyeri Gervais Banshimi Ubusa, Arikepiskopi wa Diyosezi Gatulika ya Byumba mu Burundi, wayoboye igitambo cya misa yo kwibuka nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye. Naho Kabuga Felicien uregwa ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda azafungirwa irahe mu Buholandi mu gihe cyose cyo kuburana urubanza rwe. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane. Reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise,
urakoze Geoffrey. Muyavugwa ku karere, abagenzi hamwe n'abavukanyi banyakwigendera Kizito Mihigo bariko barasaba ko hoba itohoza ryigenga kugira haboneke inyishu cyamwishe. Vuga kandi ko igipolisi gitatanze ibyemeza bifadika cy'ibyo cyashikirije. Mihigo yahawe agashimwe mpuzamakungu kitiriwe Vaclave Havel ku buhinga bwiwe bwo kwihangira aba uwa mbere ku isi mu baharanira uburenganzira bwa muntu. Ahawe ako gashimwe yaramaze kwitaba Imana. Gary Kasparov arongoye umuryango wita ku gateka ka muntu Human Rights Foundation wahaye agashimwe Kizito Mihigo mu kwezi kw'icyenda guheze, avuga ko aka atari akaryo ko kugandarira Kizito ariko ari uguhimbaza ubuzima bwiwe, ubuhinga bwiwe bwo kuririmba hamwe n'umwete yari afise wo kubaho ubuzima burangwa n'ukuri. Nawe Delphine Uwituze yahoze ari umugenzi wiwe yavuze ko banezerewe kuko isi yose ishima ibikorwa nyakwigendera yakoze. Uwituze yarokose Jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Yavuze ko gashimwe Kizito yahawe kazoshigikira intumbero yari yarihaye y'amahoro n'ubwigenge bw'abanyarwanda. Mihigo yapfuye ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri inyuma y'iminsi ine ahagaritswe n'igipolisi hafi y'urubibe ruhuza u Rwanda n'u Burundi. Igipolisi cyamwagirije ko yagomba kujabuka umupaka no kujya kwifatanya n'abaroberi. Raporo yasohowe n'umushikirizamanza mukuru w'u Rwanda yavuga ko urufu rwa Mihigo rwatewe n'uko yabuze impemu kandi yatowe yimanitse akoresheje ishuka. Lewis Nduge, umuyobozi wa Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika, yavuze ko yavuganye na Mihigo mu minsi y'imbere y'uko afatwa. Mudge yavuze ko Mihigo yari afise ubwoba bw'uko ashobora gufungwa acatangura umugambi wo guhunga igihugu. Yavuze ko iyo raporo y'ubutegetsi yuko yiyahuye iteye amakenga. Papa Francisco, umwungere wa Ekleziya Katolika, yasabye ko abakundana bahuje ibitsina bo kwemererwa gushingirana byisunze amategeko. Aya makuru yashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ryegukira Ekleziya Katolika CNA. Yavuze ko abo bantu bafise uburenganzira bwo kuba mu muryango nk'abandi kuko nabo ari abana b'Imana. Papa Francisco yavuze ko akwiye gushyirwaho itegeko riha abakundana bahuza igitsina kubakana bagashinga urugo nk'abandi. Ati icyo gihe bazoba bakingiwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Umurwi washinzwe muri Kenya kugira uhuze abanyepolitike yaje kwa gatatu warashize ahabona ibyo hindurwa mu ibwirizwa shingiro, harimo gushyiraho ikibanza cy'umushyikiranganji wa mbere kugira indyane zishingiye kuri politike zitorerwe umuti imbere y'amatora yo mu 2022. Iyo raporo yari imaze imyaka ibiri irindiriwe yahawe Perezida Kenyatta hamwe n'uwo batavuga rumwe mu nyuma yahavuye aba inshuti iwe muri politike Raila Odinga. Iyi raporo irimo icyofasha abanyakenya kugira hakomezwe ubumwe mu gihugu no kurinda imvururu hamwe no gucanamwo gukunda kwibonekeza inyuma y'amatora. Kenyatta ntiyemerewe kwitoza mu kiringo cya gatatu mu 2022, ariko kubona ariko arihutisha izi mpinduka afatanije na Odinga byateye amakenga bamwe ko abo banyepolitike bwa bariko bararondera ingene bogabangana ubutegetsi inyuma y'amatora. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yavuze ejo kwa gatatu ko yizigiye ko Sudani igiye kuzokwemera vuba ko Israeli yitwa igihugu. Ni mu gihe Amerika iri kiraraba ingene ikura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Pompeo yavuze ko Amerika ikeneye ko igihugu cyose cemera Israeli nk'igihugu kigenga n'ubutaka bw'abayahudi bufise uburenganzira. Yabwiye abamenyesha makuru ko yifuza ko Sudani nayo yobigira n'ingoga kandi byoyigirira inyungu. Sudani yashyizwe ku rutonde rw'abafasha iterabwoba mu 1993 inyuma yaho Omar al-Bashir yakiriye uwashinze umuhari w'iterabwoba al-Qaeda Osama bin Laden.
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi ahwejo bazirikanye imyaka 27 ishize Perezida Melchior Ndadaye yishwe mu misa yo kumwibuka. Umushumba wa Arkidiyosezi Gatolika ya Bujumbura Musenyeri Gervais Banshimiye Ubusa yahamagariye Abarundi muri rusange n'abategetsi by'umwihariko kugendera ku matwara ya Ndadaye washakaga ko abanyagihugu bose bishyira bakizana. Mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza yaduteguriye inkuru.
Ibirori nyamukuru byo kwibuka Melchior Ndadaye byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura naho yiciwe. Nkuko yari umukatolika byabanjirijwe n'imisa yasomewe kuri paruwasi ya Michel hagati na hagati mu gisagara imbere yo kuja gushira ingoro z'amashurwe ku ntatemwa yiwe n'abagendanyi biwe ziri hafi yaho. Musenyeri wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiye Ubusa yavuze ko Ndadaye yibukwa nk'umuntu yerekeje ubuzima bwiwe ku kurondera kwitunganya neza kw'igihugu ciwe na beneco. Yashimangiye ko ategerezwa kuba ku Burundi bw'iteka buzinjyane n'ukwama abantu basubiranamwo.
Imana kongo bandanye haboneka abantu b'intwari nkawe kugira ngo indoto ziwe zibandanye ziranguka Uburundi bwacu bubu bw'iteka buronka amahoro amahoro ahagaze ku butungane. Tugomba kubaka Uburundi bw'iteka kuri bose buzira akarenganyo buzira agasuzuguro ugutotezanya n'ubwicanyi.
Musenyeri Banshimiye Ubusa yibukije ko Ndadaye yari yatahuye ko demokarasi yari ituma abanyagihugu bihitiramo abarongora biciye mu matora meza. Niko kuvuga ko ari igihe cyo kwisuzuma kugira ngo Abarundi bamenye n'ibiraga ryiwe ryaragendewe.
Nitabe akajyo keza ko kuraba ko twagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi rya Ndadaye ryerekeye intwaro nziza ya demokarasi ihagateka bose ihereye ku gusondera ku sakamu intwaro yubahiriza bose mu byo bari kuri we intwari idakumira intwari itarenganya intwari idatoteza. Bo turiko turaninahaza Perezida Melchior Ndadaye nk'igihugu y'u Burundi reka mvugu yogaruka yosanga twaratambutse dushingura akadutera yosanga twakindiye aho turi nk'isekuru canke yohabasanga yibwira ko twasubira inyuma nk'ibirere.
Izo bibazo hejuru rya Amerika ryabajije bamwe mu banyagihugu y'u Bujumbura no mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero. Abenshi bemeza ko akarangamutima ka Ndadaye kajanye nawe.
Mvutse ngo demokrasi yavutse iracariho icanangura kwibaza nimba yoba yarabayeho. Sinovuga ko yoba igihari nkuko byategerezwa. Kugira uhabwe ikintu hariho nabibonye nanje byaranshike ugiye gusaba ijambo bakakubanza kukubaza uri muri system uri mu mugambi
unye umuntu aravuga ibyo yifuza kandi arashikaho yifuza mu gihugu cyose cy'u Burundi iragi ryandadaye ubunye rirakurikizwa ari mu kazi ntukumigwa.
Birababaje cyane kubona ibyo yagwaniye ibyo yadize tutigeze tubishikako. Jeho kubwanje mbona u Burundi butigeze buhinduka byagwanije n'ubu nibyo bikihari nibyo tukibayemo. Usanga u Burundi ari bw'umugwi mutoyi waba bufise mu minwe.
Ndadaye yifuza ko abarundi bishira bakizana mugabo sivyo bihari ubu. Hirya no hino ubwicanyi buraba abanyuruzwa
bakanyuruzwa hama bakabura irengero
icyomere ni byinshi bicaye ngaho ntiwobona harimo n'abagiye gusaza bagapasiyona atana kazi bigeze bakora ko ubukene n'inzara biri mu kutwica nuko biratandukanye cyane ibyo ubunye nakuronka ngo nakazi katabayo ka mwana wa mama ibiturire niko kuko ntakayagwa demokarasi y'ubu nta nubwo yegereza kuyo ndadaye yipfuza
ibiturire biriho ubushomeri buruzuye kandi ukazusanga hirya no hino habaye ibintu by'ubwicanyi ku byerekeye ubu birateye agahinda namwebwe murabona yuko ibyo yipfuriza Burundi atari ko biri
mukurinda impinduka mukurushira hamwe avode y'imfuvyi n'abafakazi babubahwa bicanywe na ndadaye asaba ubutungane n'izindi nzego kwerekana vy'ukuri c'ababo bazize no guhana bakoze amabi mu bitandukanye agera hisha yaki
ubwo bwicanyi bwose ntawuramenye ngo nyezina yabo ubwambere no kumenya ukuri ku byabaye ubutungane buzakurikira niho hazoshora kuba ukunwana nyakuri abakoze ayo bacigwa imanza hanyuma duhariranire twese dukeneye kubana umututsi yarapfuye umuhutu yarapfuye gusa dukeneye yuko ukuri kuja habona ninde yabikoze kubera iki badahanwa
Melchior Ndadaye yishwe afite imyaka 493 nyuma y'amezi atagera kuri ane ari mu ntebe y'umukuru w'igihugu niwe muhutu wa mbere yarabaye perezida w'u Burundi kandi yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yagiye ku butegetsi yatowe n'abanyagihugu abamubanjirije bose baturuka muri komini imwe ya Rutovu intara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi kandi barabasirikare babukuranye ko habanje kubihirikwa ry'ubutegetsi ariko atamarasa sesetse ubwicanyi hagati y'abatutsi n'abahutu bwakurikiye urupfu rwa Ndadaye bwahitanye abantu barenga 1,300 nk'uko yabisiguye Eloge Urikane
urakoze Eloge Willika neza tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba umuyobozi w'ishyaka Frodebu akanaribera umuyobozi wungirije muri iki gihe aba mu Bubiligi Fidel Niyongabo yatangiye amubaza uko yibuka itariki Perezida Ndadaye yiciweho
ko umwaka utashe twama twibuka iyo tariki kobera ko ari tariki ibagiranwa mateka amategeko y'igihugu kubera ko icyo gihe isi yubamye aho abansi b'igihugu bagandaguye umukuru w'igihugu hanyuma bakamugandagurana n'umukuru w'inama nshingamateka Ponciano Kalibwami bakamugandagurana n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka Honorable Jules Bimazubute bakamugandagurana n'umushikiranganyi w'intwaro yo hagati Juvenal Ndayikeza bakamugandagurana n'uwari ajejwe igendereza umushingantahe Richard Kumwana hanyuma babura amatari batatu mu nyuma barishwe wa Gitega wa Karuzi wa Bubanza n'uwa Kirondo mu nyuma urumva abadepite benshi barashwiragira abandi baricwa urumva icyo gihe demokarasi yari yamaze gucika umutwe Burundi buratatana dusubira kwiyunga kugira ngo turabe ingene demokarasi itagenda kagirire ari nacyo rero tavuyemo ingene twumvikana n'ubutegetsi bwa iprona bwari bwatsinzwe mu matora turabe ingene twosubira kubaka igihugu habibyara ry'amasezerano ya Arusha rero iyi tariki iratwibutsa rero ibyo bintu byose tuba twagaciyemo aho twibuka kahise akubu na kazoza ka demokarasi mu gihugu cy'u Burundi
iyi tariki 21 ukwezi kw'icumi ukwibuka urupfu rwa Ndadaye umunsi w'imbere yaho ihuriranye n'uko hari abantu batari bake basomewe imanza kuri dosiye ijanye n'icwa ryiwe bagirizwa ko babigizemo uruhara iyo ngingo ya sentare ntayinyuzwa mu Burundi ngingo mwayifashe gute
twebwe ku bwacu iyo ngingo n'ingingo tufata tuyishize mu kiringo turimwo cya politike kubera ko hari haheze imyaka 15 umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi kandi uwo mugambwe warigeze no gucudika nabo bariko baracira imanza none ubu uho habaye iki kugira ngo bahindure iyo nyifato uyu munsi icyo ni cya mbere icya kabiri ni uko dukurikiye ingene ibintu biriko biragenda nuko uyu munsi uyo mugambwe watangiye kuvyora mu dosiye haraheze imyaka 2-3 wari wipfuza yuko iyo dosiye ivyuka bategura amatora mu kwezi kwa rusama mwaka 2020 kuryango barabe ingene abantu babahutu bo wemera bati barya abantu barakomeye n'imanza zari zarananiraje barazubahutse no kuvuga nibo bantu banyaye mugabo bibuka gutoriye gene misure yagurutse kuberako abanyagihugu ntibabatoye ibyo byose bakoze kuryango babareshe kuzura bapfuye kugira mwe nizo manza sibyo byatumye abahutu bacu babakurikira ngo babemere ku nguvu kuberako baciye babona bati ko ari ibyo bakoresha ku mvo za politike hanyuma icyo gituma rero twe twifuza ko izo manza ziza atamuntu ashobora kuvuga ngo waciwe mu gihe cya politike kitari cyo twifuza yuko izo manza zoza mu by'ukuri abarundi bose baratashe hari amahoro mu gihugu abarundi bashobora kwishyura no kwizana mu gihugu cy'iwabo hanyuma bakazana izo manza abantu bakaburana barondera bababuranira bakabarondera mugabo atari ibintu baci bakwegera ko mu bijyanye na politike twe gucyo nicyo twifuza nayo ubu kuzana urubanza bakaruca mwene uko siko duca twumva ko ari byo kuberako dusanzwe turi mu gihe cya politike kimeze nabi
ngo muri make cyane mu kurangiza ni irihe ragi mubona abarundi bogendera ko rya nyakwigendera president Dadaye muri make
iragi rya mbere uko Dadaye yaje arondera ineza y'abarundi arengera ineza yiwe arengera ineza y'umugambi wiwe arengera ineza y'umuryango wiwe yaje arondera ineza y'abarundi gushikaho abizira akabipfira iryo niragi rihambaye cyane cyakabiri nuko yadusigiye iragi rya demokarasi yarongera ko kandi akavuga ati muri demokarasi abantu babwirizwa kungana imbere y'amategeko bakangana n'imbere y'ibyo leta iha abantu bafite uburenganzira basumanya kubera ubwoko kubera intara kubera imiryango kubera n'ibindi
Frederic bamvuga inyumvira mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo kwibuka icwa rya president Dadaye bihurirana no kwibuka icwa ry'abana bagera ku 150 mu ishuri ryisumbuye igikibimba mu ntara ya Gitega aho ni mu Burundi nanone ku nshuro ya mbere leta yabujije ababyeyi babo bana gukora imihango yo kubibuka iyi nkuru turagezweho na Desire Hatungimana I Kigali mu Rwanda
igenekerezo rya 2021 ukwezi kw'icumi uko umwaka utashe Uburundi buribuka Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe kuri iyo tariki amaze amezi atatu gusa atwara Burundi. Kuri iyo tariki kandi imiryango, inshuti n'abagenzi be n'amashyirahamwe haranira agateka kazina muntu baribuka abanyeshuri barenga ijana bo mu bwoko bw'abatutsi bo ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba bishwe baturiwe n'abari bajejwe kubarera kwibubu bazira urupfu rwa Melchior Ndadaye. Aho kwibubu haciye hubakwa icibutso mwaka w'2000 uno mwaka ku nshuro ya 2007 yo kwibuka babo iyo miryango nayo mashyirahamwe ntiyemerewe kujya gukurikiza uwo mugigwa buramatari w'intara ya Gitega yasiguriye abajejwe gutunganya ugo rubanza kuri uno wa kabiri nkuko mushano Terence ari muri abo avyemeza ko kubera imvuzo z'umutekano icyo gikorwa kitazoba Terence mushano icegera cy'urongoye ishyirahamwe ase genocide cirimoso amenyesha ko bari baranahejeje gusiga icyo cibutso ati kubona buramatara bamenyesha ko yafashe iyo ngingo ku mvuzo z'umutekano kuko icyo kibanza cegereye cyane aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuka akunze no gushikira ari imvi idafashe namba mushanati biraboneka ko ari amacakubiri
nta wo buza abantu kwibuka babo cyane cyane iyo bishwe bunyamaso atacyo bazira Murazi neza bajya abanyeshuri ko bavyeyi bari babarungitse kwiga kandi bakabaragiza leta. Iyo leta rero niyo yari ikwiye gushigikira abana abavyeyi abandi bacitse ku icumu n'amashyirahamwe nk'iri ase genocide n'ayandi mashyirahamwe yipfuza yuko mu Burundi hoba ukuri hakaba ubutungane maze abarundi bakabona gusubiza hamwe amahoro akakagarutsura kasasagara ara mahoro atari amahorerane
abanyagihugu baganira na radio ijwi rya Amerika bo mu gisagara cha Bujumbura na Gitega babona ko ari bitera soni kwankira ababuriye ababo mu Kibimba kuja kubunamira
je kubwanje mbona bari kubareka bakarira ababo kuko bababuze batabanse byari bibondo byabo byari byarungitswe ku ishuri ariko ntibagirirwa amahirwe yo gusubira mu mihana abavyeyi rero bo bareka bakarira hamwe bakagarukira ku babo
niraya kumutemere kabisa ibintu bibabaje kose kuko nta muntu ashobora kuvuza umuntu aje kwibuka uwiwe kuba ari gusubira kumukomeretsa na ibikomere biba birazimangana kandi rero ibi bintu n'ingendo mbi cyane n'ingendo igayitse rwose abarundi twari dukwiye kumenya yuko igihugu cacu ari igihugu ca twese. Umenga iki gihugu ni igihugu c'abantu bamwe, umenga iki gihugu c'abantu abana bariya bamwe gusa, no kumenya yuko iki gihugu gisangiye.
Jewe ndibaza yuko umutekano buhari wabukwiye, kuko n'umukuru w'igihugu aheruka kubyemeza yuko umutekano kwiye mu gihugu cy'u Burundi. Je nibaza yuko atashingiro byo babifise. Jewe ko ndabibona nibaza ko ari kimwe cy'ubwoko cyaba kikibandanye.
Mu gihe kuri uno wa 19 ukwezi kwa 10 sentare na inyuzwa yakatiye abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye bamwe gufungwa umunyororo wo guherayo, harimo n'uwahoze atwara Burundi president Peter Buyoya, abandi bagakatirwa imyaka 20, umwe mu batuririwe aho mu Kibimba akarokoka kugeza n'ubu inkovu z'ubushe zitarazimangana, yamenyesheje radio imwe isamiranira mu Burundi ko atacizera afite ubutungane bwa kino gihe, ariko akizera ko ibintu bizotinda bigahinduka.
Icizera cyo cy'ubutungane no vuga yuko uno munsi biracagoye, biracagoye kuko habaye amabi menshi mu Burundi, ku buryo n'ibyo byacu nyine byagiye muri bimwe numanume, ugasanga bamwe hari abagirizwa ibi abandi bagirizwa ibi, baja muri bya bintu byo kumvikana rya ati wewe ntuvuge bya bindi nani simvuge bya bindi twibanira uko. Nico gituma rero tuguma tuburindiri kuko gushikana muzo nta butungane no vuga yuko umuntu yovuga ngo hari ubwo yizeye ubunyene mugabo isirahinduka kanatsinda twaguye ku ishuri twaturiwe n'abarezi umva twaguye mu maboko ya leta. Nico gituma leta rero yashaka kugira ko ishoboye kugira dutunganirizwe duhozwe niwaza yuko tutungane buzoboneka ntawo kwihebura gose mugabo gushika ubuno munsi nta butungane tuburaboneka kandi nta
mwamenya ko abantu batandatu harimwo umuyobozi w'iryo shuri ryisumbuye rya Kibimba Firmato niyo nkenguruka baciriwe urubanza rwo gupfa mu mwaka w'1997 kandi koko baricwa igihano cavuye gifutwa mu Burundi. Abandi bagirizwa ubwo bubisha bwo mu Kibimba baridegemvya nk'uko abarokotse babivuga. Desiratunga Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Urakoze Desire Hatunga Imana. Tubibutse ko umuryango witwa AC Genocide Canada nawo unenga icyemezo cya leta y'u Burundi cyo kubuza babuza abana babo mu bwicanyi bw'Ikibimba kubibuka. Mu itangazo umunyamabanga w'uwo muryango Emmanuel Nkurunziza yasohoye aravuga ko kubuza ababyeyi kwibuka abana babo ari ukubica urubozo. Urwego MICT rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gufungira Felicien Kabuga Ilahi mu Buholandi aho kujyanwa yarusha muri Tanzania mu gihe urubanza rwe ruzaba rugikomeza. Umunyemari w'umunyarwanda Kabuga Felicien akurikiranwe ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Pierre Claver Niyonkuru arakomeza.
Umucamanza w'ugwego MICT gwasubiriye sentare mpuzamakungu ziri mu OTPR yari yashinzwe kuburanisha abagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda yafashe ingingo ko Felicien Kabuga arungikwa gufungirwa mu ibohero riri Ilahe mu Buholande aho kujanwa yarusha muri Tanzania nk'uko umutayi wa mbere kumurondeza no kumufata wabivuga. Kabuga Felicien umusaza w'imyaka 87 nk'uko yabibwiye sentare iri pari mu Bufaransa aheruka gufate honyene i Paris mu kwezi kwa gatanu guheze ari naho gushika ubu afungiwe aregwa ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi no kuba ariwe yatanze uburyo bwose bwakoreshejwe. Yafashwe amaze imyaka irenga 25 arondegwa. ingingo yo kumurungika ilahe yafashwe kuri uyu wa gatatu n'umucamanza Ayan Bonomi yagenywe kuburanisha urubanza rwa Kabuga. Iyo ngingo ijwi rya Amerika rifite igikopi ivuga ko Kabuga vyemejwe kwamagara amukitse kandi ko ageze mu zabukuru, gutyo ko kumufungira no kumuburanishiriza yarusha muri Tanzania vyo bangamira ubwigenge n'amagara yiwe. Gushikubu itarike azurungikirwa ko ilahe hamene y'urubanza rwiwe ruzotangurira ko niziramenyekana. Gusa umucamanza afise ugo rubanza rwiwe yavuze ko ari vuba kandi ko nizo ngingo ziri mu vyerekeye dosiye y'urubanza rwa Felicien Kabuga. Umujyango ibuka uharanira inyungu z'abarokotse onyabwoko ryakorewe abatutsi Felicien Kabuga kekwa kuba yaragizemo uruhara wowe wifuza ko aburanishirizwa mu Rwanda. Aisha Ke Naftari umunyabanga cingwa bikogwa wa ibuka mu Rwanda yabwiye BBC kwifatwa rya Kabuga yabaye inkuru nziza kuri bo, yongera ko kwico baciza kuri ibuka ariko yozanwa mu Rwanda akaba ariho aburanira. Yamara abunganira umutama Kabuga baheruka gusaba ko yuburanira muri cyo gihugu cy'u Burundi kubera impamvu zifatiye ku buzima bwiwe butameze neza. Maître Emmanuel Artet umwe muri bo yandikiye umucamanza Carmel Agius atwara sentare ya Woni iri Arusha muri Tanzania asaba ko uwo mukambwe yuburanira mu Burundi. Yasiguye ko muri Tanzania atangiye ngo zikomeye zashizweho zo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona bikaba byobangamira ubuzima bw'uwo musaza ageze mu zabukuru. Basigura kandi ko Kabuga atashobora gufungirwa yarusha kubera indwara zibangamiye amagara yiwe. Abo banyamategeko bamenyesheje ko muri izo ndwara harimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara yo mu bwonko ituma yibagira n'ingoga. Ikindi kandi bari bavuze ko kumujana yarusha ari ukurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe. Bavuga kandi ko ingingo yo kumureka kaburanira mu bihugu vya Buraya iyo nafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi. Ico bikoze sentare iri yarusha yari maze gutangura imyiteguro kugira ngo mukiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa. Iyo sentare iheruka gushiraho abacamanza batatu bazoburanisha Felicien Kabuga barimo umwongereza, umunyayirigwe n'umuganda. Yarusha muri Tanzania sanzwe hariyo n'abandi bahoze arabashikiranganje canke abakuru mu gisirikare ca kera cy'u Rwanda bagirizwe ibyaha by'ubunyabwoko byakorewe abatutsi muri 1994. Hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri Arusha kuko n'ibihugu bya Buraya birimo imiryango yabo byanse kubakira nabo bakanga gusubira mu gihugu cyabo. Abo bagira ku icumi ubu batunzwe nawo ni Arusha. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri iki gitondo n'ahatu yasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwayakurikiye. Mbararikira kandi gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, yegeranijwe na Facile Gabehu. Ije mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.